Bungwe la mera la kweza mtengo wa magetsi kuyambira pa 30 March. Loya wa Bushiri wapempa koti kuti boma limitsena ndomeko yotumiza banjali ku South Africa. Mtsogoleri wa dziko lino akuti alengeza mayina a nduna zatsopano sabata ino. Mudzamasewero timu ya dziko lino ya Flames yapeza mwayi okasewera mmasewero a chikho cha AFCON 2022. Tsopano tinthu onenkhanizi mwatsalanetsalane. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority mela lalengeza kuti mtengo yogulira magetsi tsopano yakwera kuchoka pa 94.43 kwacha kufika pa 104.46 kwacha kuyambira pa 30 March. Mkulu ona za ubale ndi makastomala komanso mneneri wa bungweri Afitina Konje wati wauza tolankhani kulilongwe kuti mtengoyi yakwera kuti kampani zopanga magetsi zigwira bwino ntchito yopereka magetsi.
Mkulu ona za ubale mwenso ndi mneneri wa bungwe la mera Afitina Konje wati pofuna kuthandiza kuti kampani za magetsi zitumikira bwino anthu kunafunikira kukweza mtengo wogulira magetsi kamba kuti mwazina chaka chatha mtengo sunakwere. Akonja onjezera kuti kusakweza mtengoku kufikira tsopano kunachititsa kuti bungwe la Eskom lilaye ndalama zankhaninkhani motero kunafunikira kukweza. Mtengo watsopanowu aukweza kuchoka pa 95 kwacha 43 tambala kufika pa 104 kwacha 46 tambala kuimira 10.62%. Komabe apa Akonje sanatsimikize ngati Malawi angayembekezere kukwera kwa mitengo posachedwa apa kuganizira kuti izi zimatengeranso kukhazikika kwa ndalama yakwacha.
Tikuwunikiranso kuti anthu omwewo akufunanso kuti ntchito za magetsi zipitirire kuti athe kupitirira kuwapeza magetsi. Akufunanso kuti enanso aonjezerekenso kuti apeze magetsi. Pamwe kuziwira adakalipo bwa mbiri amene magetsi a Eskom sanafikire. Choncho poyangana zinthu ziwiri zakuti mavuto ali apopo. Koma enanso akufuna bwa magetsiwo. Kwa tifunanso magetsi azipitirira kukhalapo titani. Tiyenibe tingokweza ntengo. Tifukati papanda kusuntha panopa ndizidzakena kuti mazatutumuka nanga sitimakhanga tikimakundika eti nde pangono pangono umakhala kukwera kukwera tikamaza kuti umatakhalisa chenye tukwezi ndichizakhalifika chambiri chomwe sichingakhale chinthu chabwino.
Pomwe ankaonekanso mtengo wa magetsi mwezi wa Februwari chaka chatha ndalama yakwacha ankaisintha pa 743 kwacha 81 tambala ku ndalama ya ku Amerika ndipo malingana ndi bungwe la mera kusakhazikika kwakwacha kunachititsa kuti ndalama yakwacha itsike kufika pa 787 kwacha 85 tambala mwezi omwewu chaka chino. Malo mwa Zodiac ndine Western Guta.
Loya wa mneneri Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Mary wati akufuna kuti ndondomeko yofuna kutumiza awiri wa ku South Africa kuti akayankhe mlandu ayitetse chifukwa mgwirizano wa mayiko a msadik potumizirana anthu opalamula milandu omwe dziko la South Africa lugwiritsa ntchito sanavomerezedwe mdziko lino. Awapona kita ati nyumba ya malamulo ndiyomwe imayenera kuvomereza mgwirizano kuti ukhale lamulo. Koma mkulu oyimira boma pa mlandu Dr. Stephen Kayuni wati akatsutsa izi mkoti. Pakadali pano Judge Kenyatta Nyirenda wati chiletso chomwe Bushiri anatenga kuti ya polisi asawamangetso chipitirire kugwira ntchito. Zambiri mulipotiri pomwe walemba Winston Kayimira.
Pomwe mlandu unaluwaso mkoti, President Magistrate Patrick Chirwa anapeleka chigamulo chake pa nkhani yokhudza momwe umboni wa mbali ya boma angaupelekere. Achirwa anagwirizana ndi maloya a Bushiri kuti dziko la South Africa likuyenera kutumiza mboni kuti zidzapeleka umboni mkoti. Iwana tikotilo likuyenera kudzamva mfundo za mbonizo ndi kulemba mkaundula wake mogwirizana ndi malamulo a dziko lino pa nkhani yotumiza anthu opalamula milandu ku mayiko ena. Pakanali pano loya wa Bushiri akupona kita wati akufuna kuti nkhaniyi angoyithetsa. Akita ati izi zili chomwechi chifukwa dziko la South Africa lagwiritsa ntchito mgwirizano wa mayiko a Musadik potumizirana anthu opalamula milandu omwe dziko lino silinauvomereze. Koma mkulu wamira boma pa milandu Dr. Stephen Kayuni wati mbali ya boma itsutsa izi mkoti. Pakanali pano Judge Kenyatta Nyirenda walamula kuti chiletso chomwe Abushiri anatenga kuti apolisi asawamangenso chipitilire kugwira ntchito. Akita ati akugwirizana ndi chigamulochi. Ndipo kumva kwa mulanduwu kudzapitilira pa 19 April pofuna kupereka mpata pomwe mwana wa Abushiri wamwalira. Malo mwa Zodiac kuno kulilongwe ndine Winston Kaimira.
Munkhani ya chisoni mneneri Bushiri wati imfa ya mwana wake Israela imulimbikitsa kuti akhulupirire kwambiri Mulungu ponena kuti anachita chilichonse choteka kuti mwanayo akhale ndi moyo. Banja la Bushiri poyamba analiletsa kuti mwanayo apite ku Kenya komwe wakhala sabata zitatu akulandira thandizo ku chipatala chimwe padatha ali ndi zambiri.
Ifa ya Israela ya zavarango ta sabata zitatu atapita ku Kenya komwe amagala ndira thandizo la kuchivatala. Poyankhulapo pa ifa ivakanema mneneri Bushiri wati imfa ya mwana wawo Israela akudza kwambiri banja komanso mpingo wawo. Koma iwo akuti sataya chikhulupiriro chawo.
We as a church as well as parents did our part. We
prayed ngati mpingo komanso makolo tinachita mbali yathu. Tinapemphera molimbika koma timakhulupirira kuti chifuniro cha Mulungu ndicho chopambana. Tikudziwa kuti uku ndikufuna kwa Mulungu. Mpingo wathu timakhulupirira mmachiritso. Munthu mmodzi anandifunsa kuti kodi ndikukhulupirirabe Mulungu? Koma ndinene kuti imfa ya mwana wanga indichititsa kuti ndikhulupirire Mulungu kwambiri.
Oyimira mlandu Abushiri wabona kita wauza Zodiac kuti Abushiri sana teku kaonekera kubwalo la milandu masanawa kambaka kuti akukhudza maliro a mwana wawo. Malo mwa Zodiac ndine chimwemwe padata.
Odandaula ati ndokondwa ndizotsatira zakafukufuku komwe bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC linachita pa kuomberedwa komanso imfa ya ophunzira wa Polytechnic Blessings Nyondo komanso mkanza zomwe mkulu wakale wa Malawi Broadcasting Corporation Aubrey Sumbuleta ankachitira kugwira ntchito akazi. Mazina ripoti lokhudza ophunzira ku Polytechnic lati mlonda kugwira ntchito ku MBC ndiye adaombera ophunzirayo pomwe ophunzirayo amathawa zigawenga ndipo ankabisana mkalimoto lomwe mlondayo ndiyena anali pa nthawiyo. Hapi Njalamano akufotokoza zambiri.
Ripoti loyamba kutulutsa linali la imfa kumaso kombedwa kwa Blessings Nyondo amene amaphunzira ku sukulu ya Polytechnic. Mukafukufuku wake bungwe MHRC lapisoti wachitetezo kubongwera Malawi Broadcasting Corporation ndamene anaombera anyondo ndipo anyondo anamwalira pa 8 January kuchipatala cha Queens konkuno ku Blantyre. Bungwe meneli la MHRC lati MBC ikuenera kupereka mwambo kwa wachitetezo ameneyo pa zimene anachita komaso kuti makolo ake anyondo ali ndi ufulu ndithu kupita ku court kutengera boma kuti alandire chipepeso pa kutaya mwana wawo. Atapereka ripoti limeneli napeka so ripoti nkhani yonena kuti mkulu wakale wa bungwe yomwe la MBC Aubrey Sumbuleta amafuna kumachita zogonana ndi ogwira ntchito akazi ku bungwe limeneli ndipo zapezeka kuti anthu ogwira ntchito 8 kumene kundamena anadandaula kuti Sumbuleta ndamena amafuna kumapanga nawo zogonana komano anthu 4 okha ndamena anaperekera umboni enawo anapereka zifukwa zosaperekera umboni monga kuti mwina nkhani imene ikadziwika mabanja awo akhoza kusokonekera nde zitadziwika izi bungwe meya MHRC lanena kuti kafukufuku wa milandu akuenera kuti achitike wokhudza Sumbuleta pa zimene zinachitika kumaso bungwe lalamula kuti ogwira ntchito amene anasiya ntchito ku MBC amene wanasiya chifukwa cha chitudo umene wa Sumbuleta akuenera kuti awalembeso ntchito ndipo yankhapo izi MBC yanena kuti wani wachitetezo wawo amene anaombera anyondo amene iyo ampatsa mwambo pompo pompo pamene bodi ikhale kukumana kuti ikambirane zina ndi zina zimene bungwe limene la MHRC lafotokoza kuti bungwe limene la MBC lichite. Malo mwa Zodiac kuno ku Amalis Hotel ku Blantyre ndine Happy Njalamano.
Guru la mpuzisi latsutsa maganizo la bungwe la Teachers Union of Malawi loti aphunzitsi mdziko lino ayambetsa kunyenyera ntchito pofuna kuwumiriza komiti yoyang'anira nkhondo yolimbana ndi mliro wa COVID-19 kuti wapatse ndalama ya ukazi woche za miyezi itatu. Wapampando wa gururi ya staff ya uchitukuta watatsogoleri atum sauganizira ophunzira komanso aphunzitsi mwakuti mpofunika kusankha mtsogoleri wina. Alinafe mlamba alindiza mbiri.
We say stay away is not only the solution, respect the right to education.
Polankhula pa msonkhano wathu lankhani mawu lolemba kulilongwe aphunzitsiwa anati bungwe la Teachers Union of Malawi TUM likuyenera kuyika chidwi pa mavuto omwe akhalapo kwa nthawi yayitali pa zokambirana zake ndi boma. Gululi likudana ndi ganizo lonyenyera ntchito. Aphunzitsiwa anena izi potsatira ganizo la bungwe la TUM louza aphunzitsi kuti anyenyere ntchito chifukwa boma lakana kuwapatsa ndalama malomoti agule okha zipangizo zodzitetezera. A staff ya uchitukuta ndi yemwe akutsogolera aphunzitsiwa.
Tikamatsindika kuti akuyendera maganizo anthu ena ndale chifukwa choti TUM ikanakhala kuti imaganiza mwanzero kapena mwa iyo yokha tikadava ndithu kuli mamiringi tisatatipeza ife aphunzitsi boma likutere kodapa ife titani koma sauvera safuna sokubva zokamba za ife chifaife tabwera kudzankhula roka ndenjifaitu ganizo kuti amene akugwitsidwa chiro ndi andali.
Bunge la TUM linapasa bomba masiku asanu ndi awiri kuti liunike ganizo lake ndipo tsikuli ndi lachitatu.
Bungwe la boma loyimira anthu pa milandu la Legal Aid Bureau lati likhazikitsa ofisi zake m'maboma onse a dziko lino pofika mchaka cha 2024 kuti anthu ambiri azipeza chilungamo mosavuta. Mmodzi mwa akulakula anthu ambiri mchigawo cha kumwera Rogers Mpombeza wati pakanali pano akwanitsa kulondoloza milandu yoposa 30,000 kuyambira mchaka cha 2015. Christopher Sande ali ndi zambiri.
Bungwe la Legal Aid Bureau lati kuyambira mchaka cha 2015 lakwanitsa kulondoloza milandu yoposa 30,000 yomwe 14,000 ayimalizitsa. Bungweri lomwe pano akuti laonjezera chiwerengero cha maloya kuchoka pa asanu ndi mmodzi kufika pa 25 likufunitsitsa litakhala ndi ofisi zake maboma onse a dziko lino pofika mchaka cha 2024 pofuna kuonetsetsa kuti anthu osauka akupeza chilungamo. Pakadali pano bunge la Legal Aid Bureau lili ndi ofisi zake maboma 13 kuphatikizapo Nsanje, Mulanje, Salima, Kasungu, Karonga ndi Chitipa. Polankhula ku polisi ya Ndilande munzinda wa Blantyre pomwe amakhazikisa ntchito yoti anthu oganiziridwa omwe ali mchilokosi cha polisi atha kuimba foni kupempha munthu woyimirira pa milandu. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweri a Rogers Mpombeza wati akukhulupirira kuti izi zithandiza anthu opalamula milandu kupeza chilungamo pa milandu yawo.
Okay, kunongo ngati ali Legal Aid Bureau tinabwera kuti dzakhazikitse telefoni ya ulele imene tayika kunoko kuti anthu amene amangidwa amene akuganizidwa milandu atha kumayimba foni yomwe ulele ku ofisi yathu ya Legal Aid Bureau kuti apeze loya amene angawathandize. Anthu amene wawanda amene sangakwanitse kupeza loya wa private a Legal Aid Bureau timathandiza ndiyeno adzikhala ndi mwayi woti angoyimba foni yomwe ulele imene tiyike kunoko andi tikamva dandaulo lawo tidzibwera kunoko kudzatenga statement ndi kutenga ma instructions kuti tathandize kandi kupita ku court kakapemphera bero tizipanga zimene zonso.
Mkulu wa polisi kundilandi assistant commissioner Mike Chona wapempha polisi kuti adziendesa bwino milandu ya anthu oganiziridwa.
Kusamala kwambiri kuonesesa pa kuti phone momwe talandira aliyese aziyesesa kuti within 48 hours suspect wathu tikhale kuti tatani tathana naye ndicho linga chokuti asatiimbire mafoni kwa malo yakanena kuti ayi sinathandizidwe ine nabwera tsiku lakuti kuti zimenezi zicheke. Komanso anzathu amene akuliko aid azitha kudziwa kuti I think ku Ndilande ntchito ikuyenda bwino malingana ndiye momwe maripoti athu akutani akubwerera kugwiritsa ntchito foni imene
ina mwa milandu ikuluikulu yomwe imachitikachitika ku Ndilande ndi umbava ndi umbanda, nkhanza za mbanja, kugwirira ana ndi ina ya mbiri. Malo mazodi yaki ndine Christopher Sande.
Muone na nkhani pano pa Zodiac tindi zambiri posekidwa apa takhani pomwepo.
To achieve great things in life, you must do little things every day, like the 1-2-3 with Colgate. With Colgate and give yourself a future to smile about.
Celebrate a low price family Easter with ShopRite. Get more for your Easter feast with our low prices. Get deals like 2-3 strips of bacon chocolate Easter egg marshmallows for just 749.99 damba, and 1/3 gram Socado assorted chocolate Easter eggs for only 1,299.99 damba. There is more low prices for your family this Easter, only at ShopRite. Lower prices you can trust, always.
Do your gums hurt?
Yeah.
Does your toothpaste contain sage, eucalyptus, myrrh, chamomile?
All that in one toothpaste?
Yes, try Colgate Herbal. Colgate Herbal contains nature's best herbs and Colgate's fluoride technology to give you strong teeth and healthy gums.
Ah, Colgate Herbal.
Let's go. Colgate Herbal for strong teeth and healthy gums naturally.
takulandiraninso ndipo muli ndi ine Robert Kaluwa tintonenso midi yankhanizi tisanapitirize. Bungwe la mera lakweza mtengo wa magetsi kuyambira pa 30 March. Loya wa Mbushiri wapempa koti kuli boma ali mitsinondomeko yotumiza banjali ku South Africa. Mtsogoleri wa dziko lino akuti alengeza maina anduna zatsopano sabata ino. Ndipo mzamasewero timu ya dziko lino ya Flames yapeza mwayi okasewera masewero a chikho cha AFCON 2022. Tipitirire ndi nkhanizi. Abraham Banda, mneneri wa President Lazarus Chakwera, watiuza kuti mndandanda wa nduna zatsopano za boma ululuka pasanathe sabata ino, monga momwe adalonjezera mtsogoleriyu mmawu ake mbuyomo. Banda atiuzanso kuti kwa sabata zingapo President Chakwera akhala kukhala ku nyumba ya boma ya Mtunthama ku Lilongwe chifukwa nyumba zina za boma panopa akuzikonza. Apolisi mchigawo chapakati kumvuma akhazikisa ntchito yophunzitsa apolisi zamomwe angalandirire anthu omwe amabwera kuzadandaula ku polisi. Komishonala wa polisi mchigawo cha Aaron Baruwa wati izi zotsatira madandaulo a anthu omwe amadandaula kuti apolisi ena samawayankhula bwino akapita kukadandaula ku polisi. Baruwa ati kulandira anthu bwino kungathandize kulimbikitsa kuti apolisi akhale ndi ubale wabwino ndi anthu. Nowela Mkubwi andizambiri.
Komishona wa polisi mchigawo chapakati kumvuma a Aaron Baruwa ati nthambi ya polisi adayikhazikitsa mdziko muno ndi cholinga choti iziteteza anthu komanso katundu. Koma iwo ati anthu ena akhala kudandaula ndi momwe apolisi ena amagwirira ntchito makamakapo nakuti sawalandira bwino pomwe afuna kukapereka madandaulo koma ofesa a polisi. Iwo ati chifukwa chake apolisi mchigawochi akhazikitsa ntchito yophunzitsa apolisiwa momwe angamalandirire anthu bwino pofuna kuonetsetsa kuti apolisi agwira ntchito yawo motsatira malamulo mchigawochi.
Iyendeyende tapatse mapfundziro oyenerera kwakumvutsa chimene iwo ali iwo simabwana anthu odandaulawo koma kuti iwo odandaulawo ndiye mabwana athu ifeyo ndisa ntchito awo ndiye tinafuna akuyenera kuti pamene mabwana athu abwera kudzadandaula tiyene atapatse ulemu wawo wayenerera.
Polankhula pambali pa mapfundziro mwanachititsa kasungu komishona Baruwa wati malamulo sadzalekerera apolisi omwe aziita zinthu zofuna kudetsa mbiri ya apolisi mdziko muno. Komishona layo wati akukhulupira kuti ngati anthu angamalandiridwe bwino maofesa apolisi zitha kuchititsa kuti anthu aziwadalira apolisi zomwe zingalimbikitse ntchito zachitetezo mchigawochi. Mmaloma Zodiac kuno kasungu ndine Nowo Nkubwi.
Loya wa misozi ya Nthunya omwe anaomanga kamba kupha munthu wali zonse zokhudza mlandu wa apilo zioneka tsogolo lake sabata ino. Amayi kugoba chipeta ati ayenera kukapereka kalata zomaliza kudikira tsiku lomwe azakhazikitse kuti bwalo lidzayambe kumva mlanduwu. Emwana yochibwana alindiza mbiri.
Oweruzi mlandu Lucy Chinangwa anapeza misozi ya Nthunya olawa milandu yonse itatu kupha munthu, onama pa malamulo, ocha munthu angamakala komanso kubisa pomwe munthu wayikidwa thupi lake. Izi ndi zina zomwe cha Nthunya kudzera mwaloya wawo Michael Goba Chipeta akufunitsitsa kuti aziwunikenso bwinobwino ku bwalo la apilo. Achipeta ati ndondomeko zonse pali kalipano zili kumapeto kuti tsopano akhoti ayambe kumva mlanduwu. Izi ndi zina zomwe Achipeta akhulupirira kuti akhoti la apilo akawunike bwinobwino.
Zipo mfundo zambiri tikususa chigamulo chonse cha khoti laling'ono la high court kumpeza apilantiyo wolakwa ndi kumpasanso chilango chimene chinaperekedwacho. Pali zinthu zambiri zimene sizinatsadidwe bwinobwino andiso panalibe umboni poti khoti likanapanga zimene linapangazo.
Amisozi cha Nthunya adapeza wolakwa ndipo adawapatsa chilango choti akakhale moyo wawo wonse mundende kamba kupha chibwezi chawo Linda Gasa. Mmalo mwa ZBS kuno kusomba ndine Emmanuel Chibwana.
Tsopano tiyentione za masewera. T timu ya mpira wa miendo ya dziko lino ya Flames yapeza mwayi wokasewera mmasewero olimbira na chikho cha mayiko ama Africa AFCON chaka cha mmawa mdziko la Cameroon. Flames yapeza mwayiwo iragonjetsa 1-0 timu ya Uganda masewero omwe anachitika pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Richard Mbulu yemwe amasewera mdziko la South Africa ndi anagolesa chigoli cha Flames pa mphindi 15 ya gawo loyamba la masewerowa. Aka kakhala kachitatu timu ya Flames kukasewera masewero a AFCON. Abanso ndipo pamapeto kwa nkhani zathu koma tisanasiyane tuonenso mitu yake. Bungwe la Mera lakweza mtengo wa magetsi kuyambira pa 13 March. Loya wa Bushiri wapempa koti kuti limitse ndondomeko yotumiza banjali ku South Africa. Mtsogoleri wa dziko lino akuti alengeza maina a nduna zatsopano sabata ino. Ndipo mzamasewero timu ya dziko lino ya Flames yapeza mwayi wokasewera mmasewero a chikho cha AFCON cha 2022. Ulinganiza mbiri patsamba lathu zodiacmalawi.com. Azaumoyo tsopano akupereka katemera wa COVID-19. Pangani chiganizo chodzitereza ndi kuteteza wena. Munali ndine Robert Kaluwa mwakoma nonse.
Malawi has become the latest African